Kodwa into yabona wesifazane lapho Maria Magdalene into ayibona lapho wayibona indwangu igoqiwe now you can go and study and find isizathu sendambo yayiqhuba yayithi 7 isigqilakazi sithakakazi umsebenzi wenzile and I've done it very well and I am finished. What bakuyini umsebenzi kaJesu? Umsebenzi kaJesu it was come as soon as we to die as a fellow abantu ezomenzabo. So just was la 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 ni samba felile and ngwenzela se.
That is correct. But it is finished. Amen. Wenzile umsebenzi and ngiqedile. Funda futhi verse. Philippians number 2. Angishumayeli ngalo sekhanda nje ngiyadlula kuyona.
It's our beginning. Ngela ngothathi mike akaze asho ukuthi uNkulunkulu kuyinto yokuphangwa. I'm just saying Jesus was a servant.
What is a servant?